hwɛ ɛma obi a ɛna da wo da wate ganafo dodo na ɛti akwantuo mu ye mu dodo na ye akwanya papa legit ways and means a ebeti di ni pa bible ti se de ebae no ɛna ye nyanya bi na sɛnke ye nyabia ka ye mu dodo na ye prefer da sɛ ye busuafo ɛntena gana na ɔmmrɛ apply enim sɛ countless opportunities ɔwɔ kwasi bɔ ni kuro mu kwasi bɔ ni kuro mu adwuma ɛma ye wo ti payɛ da hwɛ deɛ nti a ganafo dodo na mɔka sɛ o wei ɔwɔ gana na ɔso nyame o na ɔsoro nyame ɔkɔ atwea mountains ɛkɔ bɔ mpayɛ ɔtwe nyame anim ɔdi abuada ɔmfa ne bible akenkan ɛni agorɔ ɔmfa no asɔre kɔ ɛni agorɔ nso ɔbɛduru aburokyira a na wasesa ɛnyɛ sɛ yɛbɛduru aburokyira ne asesa wo ɛnyɛ sɛ yɛbɛduru aburokyira ne anom awerɛfiri nsuo na yɛwerɛ firi yɛabrabɔ ne yɛsuma ne yɛrete ghana wo wobɛduru aburokyira a most of ɔmpayɛ na wote ghana wobɔ no 99.9 na nyankopɔn ɛna nkwasi buoni so ansa ma wo kwasi buoni ɔyɛ nnipa no nyame afa no so ansa wo prayers ne nyinaa ma wo And the basic things that are going to be able to do it because you are going to be able to make this animal possible. What do you want to do? 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 What do you ye bom pa ese nye ye pa sem panin foro so mo nye ne ye nya kwa papa de mo beba nti obi ne o tebo cho ye ni papo ne o didi no ma order na akonya da obetin di ni abara so mfa me ma e ye kwa papa ne meto o ntia